girl, nanguna do you walk and they won. Man ma watch you be on. Wasan yam fika tino. Penzi wangu nakutaka kwa maisha yangu. Nakupenda sana.